nyajoka magi mire ma drive eh nyajoka ruoth bika magi mire ma drive gimiluongo ni yiero kelo go kura mar Migori county osonga wenye dhi nyime
toka bang
ane namoro monywembe ero ero odisiguro ganga lijodo yakoloro mala chelkende jana tike chal nade odiso gala moro ekar
o kagora ba
amilu mielu ka kimoro ki pesa mielu ka kimoro ki pesa ekar Ah, God, you got to go.
We got to see.
Who are you? Where are you going? You are going to be a lawyer. Bika. Marina, Konya, William, Samoy, Ruto, TJ, Migori County. Okay, Ramu,
Ramu.
I'm going to go to the house.
Anto jokmonge anto ile oyanga maber iluonga ni Bill Mijungu. An mana manyo senator kae to kwa ang'eyo ni 2027 boromo. Jodala wa gimuti moni ber. Kuneno ka William Samoe Ruto okao wuodu. Mokao mokete security. Mochako kao moro moketo head of security e lweny. Dong mano ng'a moero. Koro kae ndo se trust tu nyaka gi eno wuon. Koro ng'a odong. Omiyo anto enkwayo na ni ubede UDA matek, register uruji, mondo wambu wabede giji Migori kai. Omiyo, ka 2027 bo chopo, bedo nuwa mayot. Bedo mayot kabisa ni kechukoro wange ni wangipati wa mwanyalo manyogo pinyi. Maok ni wadhiye selection kaka moro manoti morecha. Koso noti more mabe. Omiyo, wabeduru UDA, wameduru siro UDA, kendo warigister as many people as possible Migori kai. Wabo duogo count 27th ESG e the real launch. Don't go ruake. Ere jok moro wako na ESG kabo biro 27th. Ere uruka mana inya.
Mheshimiwa. Okay. Nitie wadwa moro ka mabende jachama mutegno kabisa. No nguko weche ni ubro wache samoro. George Mandu wach moro inigo. Kaito bange no, chairman general, can I stand you down kidogo tu, ama ukaito wapa karibu. George wachacha matin kabisa, kaito mwesemiwa John Pesa, bende uwoyo.
Okay, ero kama no governor, juturu wafuana urumalu kama. Koro jaduong doctor kedero, warua kiawa endoka, kendo warua kimigori county ka. Kero na nibeli tuwelo, wan magi kwaya chiel kaka jwa wendo ka. Unge maberi jwa wendo, jwa uriri, jwa rongo, niki musebeli wako wanya wansoni. Neo tu maberi umio mwishimu wako pio kom, wakuwa iniki doku malokwa za kihu yu gira is. All pesa ka, mondo soni uchung, mondo jopuro chul, mondo wendo dimbele, mondo wati. Kadu uwe siasa wa choka ma, ne wanyisu uka, igamo kalo, nikana anunge,